Dumelang gape ke Lucky wa bua Setswana se se monate go labora re gompieno jaanong jaaka e letlwae dira go bua ka dilo tse di ramang jaaka maAforika dilo tse di ramang jaaka maAforika borwa mme bogolosegolo jang dilo tse di ramang jaaka rona bana ba mmala wa sebilo jaanong kgang ya gompieno tota ke e batlang motho a tsentse tae jaaka nna jaana a apere baki jaaka nna jaana ka gore gompieno ra go bua ka thuto jaanong ra go bua le barutegi gompieno ba gaetsho ebile e be re bua ka barutegi gompieno jaanong ke bone go tshwanna gore ke ba aparele baki ke ba fe tlotlo e ba e tlhokang ke ba fe tlotlo e ba e bereketseng jaanong gompieno ke tla tswakanya ka sekgowa le Setswana gore bana ba batle ba kgone go tlhaloganya ka gore gompieno we are talking to graduates the graduates tsa maemo a kwa godimo tota batho mo dibekeng tse ntse re le mo go tsonetse mo mafaratlhatlheng ntse le bo di-congratulations bana ntse ba kry-a bo di-degree ba kry-a bo di-honors ba kry-a di-masters jaanong o tla ela tlhoko gore tota golofa ke thuto e kwa godimo e seng kana ka sepe jaanong bana ba ba tlhoka tlotlo eo ke ka moo ke apereng jaaka ke apere ana gompieno jaanong a be ke boela ko morago ke gopola fa Motswana a kile a re thuto ga e golelwe rona ba re godileng ko Ikageleng Township rona ba re goletseng tota ko Mahapa Primary School o tla itse gore ba re tsoga o ithute jaanong ntse e le ngwao ntse e le ngwao ntse e le botshelo jwa rona rona ba re tswang ko Mahapa Primary School gore wa tsoga wa ithuta jaanong ba gaetsho ne ke batla go tsaya nako e ke a kgole all the graduates ke ba reke re ra leboga ra leboga ra leboga ra leboga tota go menagane so congratulations in tenfold because what you've done is given hope to the next generation what you have done is making us proud as bana ba mmalo a sebilo jaanong tota motho a kilare batho ba ithaa ba re pura-pura e motho o iunola fela mo metsing a ba e apara ke a tlhaloganya gore ga go a nna jalo ga la robala dingwaga di le dintsi le bala le ithuta le tsena ka fa letswa batho ba ithaa gore dinako dingwe la be le tsenwa jaanong kore go dileng teng tota kore go letseng teng ne batho ba tle ba re dibuka di a tsentsha jaanong you are the living proof ya gore buka ga etsentse mme buka e dira motho sechabeng buka e tsa ngwana wa mmalo a sibilo e motsenya mo dilong e mo dira motho mo gare ga batho ba eleng gore ba motsela kotla se ka maemo jaaka e le ngwana wa mmalo a sibilo jaanong ne ke batla go le ra akere with that hard work this is what you deserve with that hard work you deserve more with that hard work you will achieve more because with you with your determination you can get anywhere in the world ka gore so se tshotseng ke pampire leng gore mosadi mogolo a kgae wa na tla re ga gona ope o tla go tselang thuto e o tswang go e balla ko sekolong ga ayo jaanong nna ke a itse tota gore go pagama serala sele ga gona ope o ka go neelang feeling o ka go neelang tota eo o ka go neelang most importantly that feeling of just stepping on that stage as the most profound and no one else will ever replicate that you're the only one who can feel it and you will ever forget it you will never forget it so ne ke batla go le ra kere jaaka bua Setswana se se monate jaaka ke setse ke kaile re ipela ka lona ra bona gore tota le batla go nna batho sechabeng ibile re le ra re re jaaka bua Setswana se se monate congratulations go for more but this is the most important thing now thuto e o tswang go ipalla ke a gago ga se a batho ba bang jaanong e ska re ka gore jaanong o na le digarata wa bo simolla o nna magetla wa bo simolla go lebella rona ba ba kotla sekwa o re ra o re gontse jang kotla seko ka gore tota grata e ire ra ire re batla go ya ko ya nteng jaanong lead the way in a positive way and stay humble, because what makes that education that you have beautiful is the ability to uplift others from what you have learned. So ke a le kopa, ke a le rata, ibile ke kopa go le rakere. Tswelang, tswelang, tswelang. Bua Setswana se se monate. Ngwaga o tlang gape ga o na le gerata ya bobedi kgotsa ya boraro. E tla be go raya ere ra go a kgola, ibile re ipela ka wena. Bua Setswana se se monate sa re. Congratulations to all the graduates tsa 2019. Ra leboga. Jaanong, tag every single one of the graduates that you know on this video, so that they should know that we are proud of them as a nation. We are proud of them. Jaaka bana ba mmalo a sebilo. So se thuto se ga se golelwe. Jaanong, tsoga o ithute. Wena Motswana, wena mo Aforika Borwa, wena mo Aforika. Ke a leboga.